I was never the fastest or the strongest. Kodwa kuba bonke abanye abantwana yayindim okhelekhela. That's the thing about stars. Awuhlali uzibona, kodwa sihlala zikhona.
Bahlekazi, sinemvume yokuba lapha. Ukuba ningandilinda nje umzuzwana ndingayilanda yona phaa imoto le.
Nkululeko Zwayi, Mandla Msuku, Buhle Mthembu, you are all under arrest.
Inkululeko iyafana nenkwenkwezi. Awukwazi ukubamba, awukwazi nokuzinukisa, kodwa uyayazi xa ikhona. Izigqibo zethu kwaye nendlela esiyithathayo define our freedom. Consequence idlala indima enkulu kwinkululeko. The dizzying police lights bezingezi izinkwenkwezi ebendifuna uzibona namhlanje.